Yesu ashimwe bakozi, twama dusangira ijambo ry'Imana, turongeye kandi kubaramutsa, amahoro y'Imana abane namwe, kino gitondo cyiza. Nk'uko twama dusangira ijambo ry'Imana, ni uyu munsi kandi twari dufite amajambo y'Imana meza, twagomba gusangira kano gatondo, amajambo atwigisha, reka dusome ijambo ry'Imana, ni muri, dusome mu gitabo cya Matayo, igabare cya 25, turahera ku murongo wa mbere, tugeze ku 9. Matayo 25 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku 9. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zijya gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari bijuju kandi batanu bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yabyo bitajanye n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajanye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu mukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura ati kumbure niyo dukwira twese ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Reka tumarire kugeza kuri 13. Bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjira nawe mu bukwe. Urugi rurugarwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwire ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rino ni jambo dusanzwe tumenyereye. Ni histoire dusanzwe twarakoze tumenyereye. Ariko aho nashaka guhagararira ni kuri uwo murongo w'icyenda. Haravuga ngo ariko abanyabwenge barabishira bati kumbure niyo dukwira twese ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Uriko urasoma muri bible y'icyongereza haravuga ngo the wise virgins ngo answered ngo not so. Urumva muri bible y'igifaransa naho hakavuga ngo barishura ngo no. Urumva aha mu kirundi ni beclaircissa neza mugabo muyatiba bibiliya usanga bavuga ati bishura ngo no, bishura ngo ya, ntibikunda ibintu nk'ibyo oya. Rero ijambo ry'uyu munsi nashaka ko tuyaga ni ijambo rivuga ngo kwiga kuvuga oya. Kwiga kuvuga oya ni ibintu biryoshe, ni ibintu oya ni ikintu gisanzwe, ni ikintu oya turashaka kuyivuga mu gihe cyiza ikakigwa neza no mu gihe twebwe tuba tubona ko ikwiriye kuvugwa mugabo abandi akayakira nabi. Rero kwama uvuga ego, kwama wakisepta ibintu byose inagenda kugenda nk'ibyo oya sibyo bizotuma bigaragara yuko wewe uri umuntu mwiza. Oya hari n'igihe ego yawe ishano kuvamo izindi manza mbi. Ariko twame twiga kuvuga oya. Kuvuga oya bizodukiza. Kuvuga oya bizodukiza ubusambanyi. Kuvuga oya bizodukiza kubesha. Kuvuga oya bizodukiza ubusuma. Kuvuga oya bizodukiza kwamamaza abandi nabi. Kuvuga oya bizodutuma tureka guca imanza. Ibuka abanyabwenge bari kumwe ari disi, bari bagiye bari bafise intumbero imwe yo kwakira umukwe. Ariko ibi bicucu n'amavuta byari biri n'amavuta bari bafise matara. Ariko abanyabwenge baravuga ati birashoboka kushika agatebagana kuza. Reka tugende twitwaje amavuta. Kandi aba bose 10 bari bakundana. Ni nk'uko je nawewe twokundana, bari bakundana, bari bagiye bafise intumbero imwe. Mugabo umukomeze gushika bya bicucu basanga amatare yabo nta mavuta afise. Uravyumva babanyabwenge bagiye gusaba abanyabwenge, abanyabwenge barabwira ati oya nibikunda ntibishoboka. None nibibaza ko batari bakundana, bari bakundana bien sûr, bari bakundana. Umugabo abanyabwenge baribwiye muri bo nkumbura baribwiye ati tukayabaha natwe turahisika kutabona umwami, turahisika kutabona umukwe. None ni kubera bari babanga, ntibari babanga, mugabo bari babazi intumbero yabo bariho. Rero nagenda kubwire ni kuvuga oya nibizo ni bizogaragaza yuko wowe wankabantu oya kuvuga oya kwawe kurashaka no gutuma wewe ukiza ivyo abandi batashaka kubona urana nkaba abanyabwenge bace binjira mu bugeni ariko abadandaza why they are going to kugura ayo mavuta umukwe yaciye yinjira bace baratodora ngo simbazi kandi bari bari kumwe n'aba banyabwenge nuko rero kuvuga oya birashaka kugutuma wewe ukiza ubugingo bwawe hari igihe abagenzi bazakubwira tugende kuri plage warakijijwe tugende gusambana nubwo wakijijwe ni rimwe gusa tugende kunywa intuzi itabi tugende kunywa inzoga tugende kubeshera urya muntu mu misa tumwambika ibara ntacyo bizotwara niwavuga ego nta kintu kigira ubusa mugabo niwavuga oya ari ibintu bitari byo ndakurahiye ndakwemeza neza yuko uzoba uri kurakiza ubugingo bwawe nosorima gukiza ubugingo bwawe urashobora no gukiza ubugingo bwa mwene so urabyumva iyo hari kuvamo umunyabwenge umwe avuga ati nze ndamwihebeye rekame umwe rero ko umunyabwenge ntiyari kubona umukwe mugabo kizo ari kumubona urabyumva ubundi mwanya kuvuga oya umengo ni kuba selfish umengo ni ukwikunda urabyumva ariko ni byiza kandi byama bikenewe ko umuntu avuga oya nuko rero nibwe kuvuga oya mu bugingo bwawe nube umuntu atwa sinasi kwemera sinasi kuvuga ego hari igihe umuntu avuga ego bikenewe mugabo niwige kuvuga oya no mu gihe bidakwiriye rero umwami imana bahezagire abagirire neza mwige kuvuga oya mu mafuti muvuge oya muntu bidakunze muvuge oya umubosi wawe niyo atakubwira ati dusambane genda kubwiriza umushahara azomubwira ati oya uwo mushahara wanjye urankwiriye yesu yongere umushahara azowukongera rero reka gutinya vuga oya yawe izo kugurira umugisha wawe imana iguhezagire mugirirwe neza na yesu mugirirwe neza n'uhoraho imana ibagire neza mu byanyu no mu banyu mwakoze no kudutiza amatwi kugira ngo dusangire ijambo ry'imana mugirirwe neza n'uhoraho mu izina rya yesu amen.